soo abuurtay wuxuu soo da'ayo waa koo sakara ama soo kafe ilaale sukara buhaa gudboone
Shayanga.